Babble. How a young baby talks. Babu baby boo babi. Ba ba ba.